This is 19th, bitch.
Quiero. Y dime que tú dije con el fax. Como pide, cuate como pira. Nada más boxing, damos heavy pass. No more bitch, cuca con más vida. Y que va mi money. Nera beef, una gutera catch.
First off, it's tasso kuko unflashitive. Tafasha meta bilingo challenge irangize. Biko yata na talent ufise, beni kufise. Kugumu ponda, kila tamu ni doga. Nigikomeru fisi kilu mgana, gitumu gwana. Kufuza tugumu shwana, yewe kibondo. Laguma na ijansu kumurongo. Kukuno musi singire motu mgana, damu funu mgongo. Today ndagu hafax, singu humu gani. Siyo desire, siyo stire, kasiyo party. Yanje, singunda stire. Zawe yutivanze, no musi rap ngira ndayivanje. Manyita umwami wa rap iga nta soul. Kuko nawe uri umwami ariko w'ama dancehall. Umwami kuwundi reka nkubwire icyo tuyaga. Ushaka kumenya dancehall abaza barya.
Ibi ni ke turi heboni fast. Umubwire kaje kumubwira. Nama box ndamu hibi pass. No mo bitch kuka kumashira.
Ike babi hone.
Ngeni turu hone.
Nandi kumustaru kritiku umudiho. Yankusi ya eshako dutamba na ngwino. Wigira hip hop urapa kwi beat ya selector. Chwikara kuhenda mugya hip hop isiyo. Aliko na isoni kuba ntera beef na bini man. Nagucira inkoni kandi leva tarimwe man. Nukunda beat inkorera ko ndeka nzimye man. Ndakudrira gize ndakunige man. First abani gabanje baragutwara. Miguni ruboshe mwi abatware. Barakubaga mpote ndaba kuri kontware. Hari ikintu gishasha kuri list. Special du jour, beefest acika beefsteak. Accompagnement ni frit salad mixed. Muri background havuga 19th mixtape. Hari hu n'ibinyobwa byinshi hano dufise. Triple R karibu Liege canke Brussels. Kukudatahura kurapa ari ma bitch. N'umupimp gendu nakora kutarishe ndakwice ni simple. Uvuga ko je nigira umu king. In your song is it not my cover such a sing bitch.
Mwanyi
mikine nacho, challenge yakunaniye.